He hears me when I call. He hears me when I cry. He hears me when I call. He hears me when I
me when I cry.